re bo lebogala dingwaga tseo re fileng tsona go tshela le tshapanga ba kwa mogale jo fa modimo a mautlwele botlhoko wa gago o ba fe maatla le tshegetso ya go amogela seemo se se masisi se ba leng mo go sone re ikanya go wena ka le wena modimo yo thata otlhe ga gona ope modimo o re ka o rapelang re go baka ka metlha le metlha wena bo ileng wa romela moro yo e etse gore maanya a robalang a tla bone botshelo ka letlotlo amen
ke tsoga gona le dipetse di tsamayang le mmelo wa gagwe kana ke sone seo ka segela sone seo re tlebe re isa mmelo wa gagwe kwa tlase
Unkalusa Metsi Ampori Metsi Amporisa Ampori Hakila Terile Hakila Ten Unkuti Seta Haye Seta Unki satsile unki satsile nya kalorato la hae kalorato kalorato la hae kalorato o satampa
mona ko iketa bala dhokola modimo mo go batse solonika e le wa ntla kgaolo ile a bone temana le somele bo raro e bala ga jana ya re ba kaolengwe ga re rate le ka tlhoka go itse ka ba ba robetseng gore le hutsa fale jaaka bangwe ba ba senang tsholofelo gonne fa re dumela gore Jesu o ne a swa a ba a tsoga le bone ba ba swetseng mo go Jesu modimo o tla ba isanae ke rata ke bue le bala lapa kere a tsholofelo ya rona e nne mo go Jehova moa wa kgaitsadi ya rona o robetse loko la modimo le bua yana la re o se boihe yo o ka bolaya nna mahela mme o boihe yo o ka bolaya nna male moya mme re batla go le rare re moya wa gagwe o mo boiketlong le modimo ga re ba yana mahela mme re tshegogatso e tona ke gore lokola modimo la re ba ba swetse mo go Jesu o tla nna le bone tsholo felo ya rena ke gone gore mogang ba shuba tsogang le ene o tla tsogala mo khalalelong a modimo a bakwe
amen
a modimo a bakwe
amen
bona go nge ke tle be ke la leditse ba le lapa le ba masika ba ba tlang go tla go dira tsamaiso ya go laela a rona ngwana a rona kgaitsadi ya rona gore ba ka tla go dira jalo mme ga ba setse ba dirile re ka tswelela yanong le go boloka
Kakoloi efufa
ke ba gabele mo
Oh, 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 oh
Bye. Thank you.